najigihe nazo narinzi yuko ndo hava nsanga amadorari arunze muri firigo byatumye nsikana hano muri Canada ndasaba imbabazi abantu nanje narihora telefona ni mumbabare sinarinzi yuko ubuzima bumeze gutya ni ibintu byo biharuro birebire
banywanyi barimo TV ni Jean Pierre nkuko mubimenyereye abashikirize ibiganiro no munsi dufite ikiganiro cerekeye ukuntu no vuga nti diaspora cyangwa abantu bari mahanga barungika uburyo amafaranga mu bihugu byabo kandi akaba ari ibintu byiza bifasha mugabo aye yashitseyo nabo abantu bayaronse bakibaza yuko nejo hazoza yandi ariko abayatanze bari hano bafite ubundi buzima abantu batazi uko bugenda haraho no mahera uca usanga ibyo uyakoresha bibaye byinshi kuburyo byogorana yuko wotanga amahera iwacu uko byifuza uno munsi rero ndafise umushitsi yashaka kubitwiganira neza ukuntu wabigenza cyangwa ukuntu byogenda karibu akaba aza kubibwira mukanya
murakoze mushinga ntawe mumenyesha makuri wa radio rimo
urakoze nawe
muri make ni twashime gusenge Daniel ndibaza mu mezi arenganye twaravuganye bijanye n'ivyuburimye n'ubworozi nsazwe mbandanya hano ubu naho tugomba tuyage kuri ibi mumaze gushikiriza bene data basanzwe batwumva kuri radio
urakoze iyo tuje mu ndege turi indege tuje muri bihugu
ndiyo
umunezero abari mwinshi
ni kweli
kuko twibaza yuko duhambye ubukene mugabo ubukene nasanze buri hose
yeah
ariko hajya baravuga ngo hakene umutima ibyo nibyo mugabo hari ibintu tucamwo hano bituma umenga ubwo bukene twibaza ko buhetse haje ubundi bufisi yindi sura nawe nagomba uduhe utubwire ingene kurungika amahera mu Burundi nubwo bukene bufisi yindi sura utubwire ubwaribwo n'ingene ibintu bisa nk'uko biba bitoroshe hariho n'abasigaye bagira amavideo bidoga bakoma induru ukaba watwemerera kuduha n'ibiharuro ijambo ni rwawe
muri make nyakuba mushinga ntahe naragerageje gukurikirana inkuru zimwe inshuti n'abagenzi n'abaryango badutura kuri twebwe twaje hano muri bino bihugu vya Canada canke America canke Australia n'ibindi bihugu bindi hose ho barimo abene Burundi nasanze hariho ikibazo kinini cyane kuri bene data hasa harimo n'imiryango yacu kwasize mu bihugu byacu basizeho amaso yo guhanga bagiye hanze iburayi bigera kuri 80% kumenga boshora kubaho babeshejweho n'abantu bo baragiye iburayi aho rero nk'uko bivuze igihe twaza najigihe nazo narinzi yuko ndo hava nsanga amadorari arunze muri firigo byatumye nsikana hano muri Canada ndasaba imbabazi abantu nanje narihora telefona ni mumbabare sinarinzi yuko ubuzima bumeze gutya ni ibintu byo biharuro birebire rero uyu munsi muri make nagombye gufatira ku rugero rw'iwanje jewe Daniel fast kugira nereke abarundi n'abarundikazi ko ahantu hose ubuzima usanga bugoye kandi bivana n'ubuzima bwaho hantu muri make rero nafashe icegeranyo cy'ubuzima bw'iwanje muri salere yanje mu bijyanye n'ibikorwa nsanzwe nkora hano muri Canada biciririye hafi ikintu cyo twambe twomenya ni uko hano muri Canada umuntu ashobora kuronka akazi bivanye ku rugero rwa education afise rwa technique afise kwa hiyo ntushobora kuronka akazi uhembwa ku isaha idolari 25 utize hano udafite diplome ya hano utize amatekinike ya hano kuko diplome z'iwacu benshi barazanga hano bakakubwira ati subira ku ishuri nk'uko nawe bamenyesheje ejo nari mu nama y'iterambere abantu bari kugaragaza kwiyungunganya kugira ngo turabe ukuntu twakwiteza imbere twasanze ko imbere yo kwiteza imbere utegerezwa kwiga ururimi ukamenya na tekinike ukamenya na business ushobora kurangura iyari yo mu buzima bwawe rero nagomba ndabatangurire ku cegeranyo ciwanje jewe kuva ntanguye akazi natanguye ku mahera make cyane amahera mpembwa mu minsi 20 dukora yemewe n'amategeko muri Canada ariyo y'ukwezi kumwe nkorera amadolari bitatu n'amajana 5 na 20 ayo n'amafaranga membwa ku kwezi nzu ndayipanga ku 2028 hanyuma nkaca ndiha amatara bita Saska Power idorari 110 nkaca ndiha ico bita ubushuhe ni ya indi twita Saska Energy idorari 110 nkaca ndiha amazi ijana na 11 nkaca ndiha telefone yo muntu yo mu minwe idorari 55 nkaca ndiha ku kwezi yani ivyo byose bigendera ku kwezi nkaca ndiha immigration loan sorry no kuvuga iyo mvuze immigration loan na mafaranga aba permanent residence bemewe n'amategeko bakuwe mu makambi y'impunzi bashobora kwakwa na leta kuko mu gihuje muri Canada ntibakuzana bure uritegezwa kuriha amafaranga yabo
nibaza nta guciremo na mahera y'itike yakuzanye
e na mahera y'itike yes bien sûr
itike y'indege bakuguri
yes baguhaye no kuvuga je nsandi nka sasu wa sant hanyuma nkaca ndiha isimu yo mu nzu $25 nkaca ndiha amafaranga yo kurya ukwezi kose kugira mbeho nkoresha idolari 600 hariho amafaranga rero ushobora gusanga umuntu akoresha mu kwiyunguruza nayo igari yanje ndayirihira ku kwezi idolari 105 iyo ni insurance hanyuma nkaca nshiramo igitoro kubera ni truck truck hano zirazimvye zisanzwe zifite amabeyi mugaho urumva biratandukanye amagari je nkaca nshiramo igitoro $130 no kuvuga hariho amafaranga mu gihe ufise abanyeshure umunyeshure umwe ategerezwa kira ku mwaka kuba afise $2000 y'amagitivite yose yemewe n'amategeko mu ishuri kugira ngo bakwije ibisabwa hanyuma hagacaho impuzu kira ku mwaka urazi harakenerwa impuzu ibirato amasuwari n'utundi tuntu dukenewe ategerezwa kuba 1000 hariho ahantu bagirira ama exercise hano uraza abantu benshi batungwa n'amazoezi kubera iminsi mire myinshi bashobora kuba hari yambeho ugategezwa kuza kuronderaho girira izoezi kugira unonore imitsi ku kwezi bivana mugabo n'umuryango ni $500
ku kwezi
hariho ku kwezi amafaranga y'ubuvuzi aya tuyashira muri insurance Inshuro nagomba kumenyesha abantu bacu bene data inshuti n'abagenzi batwumva nuko hariho insurance zifasha abene gihugu basanzwe bari mu kino gihugu kugira ngo mu gihuye n'ikindi kibazo cyoro cyo cyose ube undercover no kuvuga undercover ube munsi y'amafaranga wowe warabikije mu gisata kanaka bita amazina kanaka kugira ngo agukingire nk'ubu turafise icyo bita medical insurance medical insurance na mafaranga ushobora gutanga ku kwezi 165 kugira mu gihe ugwa yamenyo amaso amatwi n'ibintu bizinje cyane hano muri Canada ivyo oye ntibabivura for free batanga amafaranga hamwe n'utundi tugwara dushobora kuza no kuvuga utegezwa gutanga $165 hariho rero mu gihe iwacu turamenyere yuko abana bacu batorana mu bavyeyi bagasohoka mu matongo hano nta kigazi nta gahawa nta biharagi nta ntongo nta gitoki inyuma y'inzu no kuvuga hari ikintu baca bita life insurance mu gihe umupapa yitabye imana cyangwa umumama kitabye imana cyangwa n'umwana no kuvuga utegerezwa gucuronka ibirotunga abasigaye kwabo en personne ni $80 mugabo kandi nivyo navyo barashobora kubiharura ku mwaka mu gihe bakisunga imyaka utegerezwa kuba umaze hariho insurance y'inzu irarihigwa insurance ya $20 hama rero tugaca tugenda mu bijanye n'iki umusada w'abantu muri Afrika no kuvuga biravana n'abantu ubufise ukuntu bangana nimba ari inshuti nimba ari abagenzi nimba ari imiryango ukiyumvira amafaranga ushobora kubafashisha si itegeko yuko buri ku kwezi utegezwa kubabikira amafaranga naho ndashobora gusanga nakoresheje $1000 mu gihe igihumbi kimwe nk'imu mezi ane cyangwa atanu kubera gusavinga hano usanga bigora cyane bivanye n'umushahara w'ubukora hariho abo rero n'abafasha rero bitwa bo mu miryango hariho abagenzi barya mwaba mwarakinanye imburura mwariye mwarakinya yiye mwarajanye kagira mwarasangira uduta cyangwa gatobe cyangwa kanyobwa kariko kose bitwa bazimya muriro nabo hariho budget yawo ishobora kuba mu mezi atanu cyangwa mu mwaka emire dolari hariho rero abantu baje burayi nuko bamwe bakunze kumva bavuga ngo ntacho nasizeyo jewe iryo jambo naravuza imana izorindinde nkiriho ku isi ndavuga nti ndafise bije itegerezwa gukora mu gihugu canje no kuvuga buri ku mwaka nategerezwa kuba mfise niburi buri ku mwaka ibihumbi bitatu byo muri savings ndoshobora gukoresha imigambi yo mu gihugu canje kwirofashe bene gihugu hariho rero utundi tuntu mu gihe ufise inzu cyangwa mu gihe ufise igari ushobora gukora icyo bita kugira reparation cyangwa fixing navyo biri nk'imu gihumbi n'amajana atanu hariho rero ya wambajije uti amafaranga umuntu ashobora gukoresha mu gihe yaguze igari mu gihe wayitoye ku ideni mu gihe watoye ideni y'igari igera ku bihumbi bitatu ibihumbi mirongo itatu kubera igari hano zirazinje cyane kurusha mu bindi bihugu igari ucusanga uri kurayirihira amajana ane na mirongo itanu kugeza ku majana atanu rero naciye mfata icyegeranyo cy'amafaranga aye nayo umuntu akora mu rugero rukiriye hafi muri education zivuye muri Afurika nkajewe ntararonka tekinike zo muri Canada no kuvuga rero uciye uraba rero ukuntu abarundi baca baharura ubuzima bwabo baca bagomba naho uwo muha amafaranga aca yibaza ngo ufise menshi rero nkahamagarira abarundi nimba bo kwiyumvira ubu buzima bw'iwanje ntanze kwa karorero ndibaza ko noba mbaye umuntu wa mbere nemeye gukoresha ibiharuro je nkoresha ndazi yuko abantu benshi banzi abantu bari muri Congo muri Tanzania mu Burundi muri Malawi muri Mozambique benshi ndabizi ko basanzwe banzi ndumuntu nakunze kuba ndumuntu nkora ibikogwa cyane 24 niko ndakora ibikogwa by'ubuzima kugira ndowe ukubaho ariko naje kugera hano nukuri jewe ndaheba nkicara nkarira nkavuga nti Imana imbabare nzohatira amasimu y'abantu mugabo ntacyo ndobafashe ikintu rero nagomba kubwira bene data icya mbere hano hari ingo nyinshi ziriko zirabomoka kubera izi bije no kuvuga umugabo n'umugore ukarosanga barakomatana mu nzu bapfa bije z'amafaranga bariko barakorera kugira ngo babanze kubona imiryango yabo y'abapapa na ba mama na ba sokuru na ba kaka na ba dada na ba senge na ba muyomba gabo ukarosanga baricaye hano muri ibi bihugu nta n'umuntu n'umwe yipfuza no koyogura n'ihene mu gihugu ciwe cyanke ngo agure n'inkoko cyanke ngo agure n'inka ayibise abo ba mama na ba babu dufise mu gihugu cyacu icyo mpamagarira rero ni kaba nuko kwanza twebwe ubwacu twobanza tukabona imiryango yacu twisunze ubuzima bwa hano turimwo kuko ntaho turigeza ntidukangwe n'izi nkoko usanga abantu badya cyangwa ugasanga amata yegari haruzuye mugabo bige gukora ibiharuro naho nanumva gatoye ndabatwengeje abantu umuntu avuye muri dushi iwacu kwiyoga yaratwara akajya kabuye cyangwa ugasanga barafise ibuye muri dushi yajya bogera akagenda agasugura neza ikirenge agasanga kirera yagira arasoka ngo wawo ngo nsa n'abazungu n'ukuri kw'imana urumva gabo nasanze hano n'abazungu bafise ibikaragashi
ahubwo bari nabyo gose
urumva apfuye ikirato imibu igapfa isogi sayisi zaharya umubu uguye kugapfa
ego
urumva ikoti wo yitera ko ibiharagi bikamera haraje ko nimboreye urumva nukubera iki 24 bariko barakora kugira ngo baronke bwa buzima aho rero muri make je mvuze ubuzima bw'umushahara ndonka ntituraje muri insurance z'amajyango bafise ibibondo byinshi bategezwa kurira kira mwana insurance kugira beho insurance z'ishure insurance z'amagitivite atandukanye kuko hano udafise insurance nta buzima ubufise ibi iyo ndabishikirije kugira ngo nereke abarundi n'abarundi kazi turabakunda tugerageze uburyo bwose mu miryango yacu mu nshuti n'abagenzi turabakunda ntibahanga amaso ijana ku ijana abantu basanzwe bari burayi ariko dusengeranire umuntu yemere gutungwa n'icyo afise n'ubuzima bwo afise ego ni kweli nkabonera hakaryo ndazi inshuti n'abagenzi barokumva izi nkuru tiko turayaga tuyagira hano jewe kubasanzwe banze nkabonera ko waje kubasaba imbabazi mumbabarire kubera ndo umuntu nkonda igihugu ndo umuntu mfise imijyango mu gihugu canje mugabo sindiko ndarota ntakora imigambi mu gihugu canje muri make nkabanza kushimira uyu mumenyesha makuru ni radio yanyu yagerageje kumpuza n'undi muntu mu meza arenganye aho nari ko ndataka ikiganiro cy'uburimyi n'ubworozi nkamutura muri komine Nyanzurake kugira ndonderere ahantu nshobora kurima ibitegwa ubworozi akaba yaragerageje akandonderera itongo nshobora kurima kugeza uyu munsi nararironse ubu rero niteguye kuja gushyiramwo uburimyi n'ubworozi nkoreshe niburi buri n'abakozi n'abangaye kugira ngo dushike ku ntumbero yacu nawe asanzwe arima ibitunguru mu minsi nariko turigishanya ukuntu ibitunguru vyiwe yo vyimbura no kuntu yo bibika no kuntu yo bishura no kuntu yo birima amapipinyero kuntu agenda kugira ngo abantu mwimbo mwiza ararima ibitunguru neza cyane Imana imuheza gire kandi afise doktora yambwiye ati mfise doktora mugabo je ndi mu rimye n'ubworozi mushinga nta nkabonera hakaryo rero kubwira abantu nibareke abarundi gushira amadiplome imbere ngo ndahejeje kaminuza ndahejeje université ndafise doctorat ndafise sijui licence ngo sinoshobora kuja gukubura ngo sinoshobora kuja kurima inyanya bose bakaniganira mu biro nyumva abantu bose bambara amakoti tutegerezwa kuja mu biro jewe ikintu ca mbere n'ukuri nyakubanshikije abarundi nasaba nk'abarongozi boshobora kutwumva muri kiganiro batwugururire ku bantu bavifuza gushyiraho imigabo n'imigambi yo guteza imbere igihugu nimba tanguza koperative ya boutique alimentaire kugira ngo bashobore gupungurizwa amataxi kugira ngo umuntu wese ahabwe liberté yo gukora business atakibazo atankomanzi atawamaziki atawurinde mu gihe ari umurundi bamwemere gukora business irofasha abanyagihugu urosanga na badaye nyuma y'imyaka itatu igihugu cyateye imbere
urakoze cyane faster novuga nti urumuntu abona kure urumuntu afite byumviro nibaza ko abantu benshi bo kurabira ko nkaba ndagushimiye cyane ku mwanya duhaye aba ndagucimiye n'ukuntu wemeye kwerekana ibiharuro byawe uko bimeze kuko bizigisha benshi ego nta kuzerinze n'uri Burundi ntazerinze agira ica shitse ko yihangane abari ino naho bakore gose kugira tugaruke ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu nko mubizi dusubire mu nzu inzu tuyisige ise neza murumva ico nshatse kuvuga murakoze na butaha